mu Burundi leta iraburira amashyirahamwe mpuzamahanga hagati na HCR bitangazwa bisanzwe aya makuru hamwe n'ayanditwa bateguriye ni mukanya ntimuje kure ya radio yanyu amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi hari amakuru avuga ko hari abantu bashaka kwica umunyekongo Dr. Denis Mukwege watsindiye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel Fideni Yongabo akomeze
Mukwege ari intwari y'ukuri kubera igikorwa ciwe cyo kugwanira agateka ka muntu yashize ibitaro mu buseruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bizwi ubikorwa byo kuvura abakorewe amabi afatiye ku gitsina Michel Bachelet avuga ko ubuzima bwa Mukwege busa n'ubugeramiwe muri iki gihe yararusimbye igihe hari abantu bagerageje kumugandagura mu mwaka w'2012 kugabisha kumwica byarabaye kandi imbere yaho uvugizi w'urwego rwa rujeje rw'agateka ka muntu Rupert Colville avuga ko bitoroshe muri iki gihe kuvuga neza abo babari kubagabisha kwica Dr. Mukwege anyesha ko yiyamirije inshuro zitari nke ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu gihe guciwe ibaza ko kugabisha kumwica isa n'ibifatiye ku gikorwa ciwe cyo guharanira agateka ka muntu Perezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi yariyemeje kuvyerekeye kubahiriza umutekano wiwe
Muri Uganda inkuba yakubise abana 10 bahita bitaba imana iyi nkuru nayo murayigezwaho na Fidel Nyongabo
iryo sanganya ryabereye mu gisagara cha Arua kiri mu buraruko bushirira uburengero bwa Uganda hafi y'urubyiruko na Republika ya Demokrasi ya Kongo iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi cya Uganda uno musi kwa gatanu abo bana bafise hagati y'imyaka 9 gushika ku myaka 16 bari bugamye imvura mu nzu y'ivyatsi igihe inkuba yabakubita ku muhingamo wo ku munsi wa 4 bariko bakina umupira w'amaguru mu kibuga cyari hafi yaho nguko bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda mu karere ka West Nile Josephine Anguchia menyesha ko abandi bana bane bakomeretse bakaba bari kubavurirwa mu bitaro byo mu karere iyo mpanuka yabereyemo akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwa Uganda karanzwe n'imvura nyinshi cyane irimwo inkuba n'imirabyo mu bihe bya vuba tanganya gihe inkumbi bikomeye cyane muri Uganda kuva mu mwaka w'2011 cyo gihe abana 18 barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ishure iri mu burengero bw'igihugu cyo gihe kandi abantu 28 barapfuye bakubiswe n'inkuba mu ndwi imwe inkuba n'imirabyo birakunda kwibonekeza kenshi muri Uganda mu gihe cy'imvura
Uyu munsi inahi Washington DC mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu ibihumbi n'ibihumbi barigaragambya bamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi ku baturage babirabura inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi
Aba baturage barakora imyigaragambyo yabo ku munsi w'isabukuru y'ijambo ryinjiye mu mateka I have a dream ry'icyamamare mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu Pastor Martin Luther King I have a dream bishatse kuvuga ngo fite inzozi yarivuzemo ibyiringiro yarafite byuko amaherezo ivanguramoko rizacika rigaha umwanya uburinganire bw'amoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Imyigaragambyo y'uyu munsi irakoranira aho yavugiye iri jambo ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1963 no mu bayiteguye harimo umuhungu we Martin Luther King wa gatatu iyi myigaragambyo yo bayise ngo mudukureho ivi ryanyu ku bikano byacu birahera ku rupfu rw'umwirabura George Floyd Ku itariki ya 25 y'ukwa gatanu gushize amaboko aboheye mu mugongo n'amapingu yubitsinda umupolisi w'umuzungu yamwishe yamucikamije ivi ku gakanu iminota irenga 8 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu urupfu rwa Floyd rwabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana ivanguramoko n'urugomo rwa polisi kubirabura Imyigaragambyo y'uyu munsi irafatira kandi ku iraswa ry'umwirabura Jacob Blake ku cyumweru gishize mu mujyi wa Kenosha muri leta ya Wisconsin mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu umupolisi w'umuzungu yaramurashe amasasu menshi harabavuga ko ari amasasu 7 mu mugongo Blake arakomereka bikomeye ariko ntiyapfa Abateguye iyi myigaragambyo basobanura ko bagamije kwerekana ko impinduka zikenewe byihutirwa kwamagana urugomo rushingiye ku moko no gusaba kurengera uburenganzira bwo gutora. Bateganyije kandi gutumira imiryango y'abirabura bishwe n'abapolisi.
Minisitiri w'intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje ko asezeye ku mirimo ku mpamvu z'ubuzima. Fidel Niyongabo abafitiye iyi nkuru.
Ugutanga imihoho kwiwe birangije ikiringo kirekire yaramaze mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Kiganiro yatanze kuri televiziyo no munsi wa gatanu ku murwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo Abe yamenyesheje ko yumva atagishoboye kurangura amabanga yiwe nyuma yuko atanguye kwivuza amenyesha ko yasubiye kugira ibibazo by'amara. Abe afise imyaka 65 muri iki gihe yayoboye Ubuyapani mu kiringo cy'imyaka 8. Niwe mushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani amaze igihe kirekire cyane muri aya mabanga mu mateka y'igihugu. Byari bitekanizwe ko ikiringo ciwe cyo muri iki gihe kirangira mu mwaka w'2021. Mushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yatangaje umugambi wiwe wo gutanga imihoho mu nama yihutirwa y'umugambwe wiwe. Ukurukuru ku gutanga imihoho kwa Abe gwatanguye kunuganurwa mu ntango z'uyu mwaka. Nigihe yagendera ibitaro kumugwa mukuru Tokyo mu ndwi zibiri yikwikiranya aho yagiye kwipimisha kubijanye n'amagara yiwe. Cyo gihe nta birengaho byatangajwe ku mugaragaro. Abe yamenyesheje ko afise ibibazo byo mumara kuva akiri umwana mutoyi, menyesha ko ariko arivuza muri iki gihe.
Abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba bavuga ko batazemera inzibacyuho irenze umwaka umwe muri Mali. Thomas Kamirindi.
Ikigo ntaramakuru Reuters kiratangaza ko cyabonye imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, CEDEAO mu magambo ahenye y'Igifaransa cyangwa ECOWAS mu Icyongereza, baza kugeza uyu munsi ku basirikari bafashe ubutegetsi muri Mali. Iyo myanzuro ivuga ko CEDEAO izemera inzibacyuho itarenze amezi 12 yonyine gusa. Barakomeza, abasirikari bafashe ubutegetsi muri Mali bagomba kwerekana ubushake bwo gusubiza mu buryo ubuzima bwa politiki bidatinze kandi binyuze mu nzira zitanga icyizere. Nibwo buryo bwonyine bwo kubakuriraho ibihano bafatiwe. CEDEAO iraza kandi kubabwira ko bagomba gushyiraho umukuru w'igihugu w'umusiviri mu gihe cy'inzibacyuho. Abasirikare bahiritse President Ibrahim Boubacar Keïta bita Ibeka bo bavuga ko inzibacyuho izamara imyaka 3 kandi ejo kuwa kane bashyizeho umukuru w'igihugu w'umusirikari Colonel Assimi Goïta umuyobozi mukuru w'abafasha ubutegetsi bagize icyo bise Comité National de Salut du Peuple CNSP mu magambo ahinnye. Kuwa mbere ushize aba basirikari batandukanye ntacyo bagezeho n'abahuza ba CEDEAO nyuma y'iminsi 3 y'ibiganiro. Icyo bemeye cyonyine kandi bakoze ni ukurekura President Ibeka wari ufungiye mu kigo cya gisirikare Kikati hafi y'umurwa mukuru Bamako. Ejo yasubiye iwe mu rugo rwe.
Perezida wa Senegal Macky Sall arasaba ko ibihugu byo muri Afurika byakoroherezwa amadeni yabyo muri iki gihe bihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza Fide Niyongabo.
Yasabye ibihugu bigize umugwi G20 w'ibiteye imbere n'ibiriko biratera imbere gutezurira amadeni ibihugu bya Afurika bifitiwe mu rwe. Ivyo mu gihe akarere ka Afurika gahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona. Mu kiganiro yabikorera ku giti cyabo mu rugendo mu Fransa, ikoraniro ry'abagwizatunga b'icyo gihugu, Perezida Sall yasabye ko ikiringo cy'ukuriha amadeni y'ibihugu byo muri Afurika cyo kwigizwa yo gushika mu mwaka uza. Avuga ko uburyo ivyo bihugu bifise bwo kugabanya ingaruka za COVID-19 no kunagura ubutunzi butazoba buhagije. Amenyesha ko bakeneye uburyo bw'amafaranga ko aricyo gituma ariko asaba ko Afurika itezurirwa biboneka amadeni ifitiye ibihugu biteye imbere n'inzego mpuzamakungu zitanga amadeni. Avuga ko ivyo vyoba hisunzwe amasezerano impande zombi zoba zumvikanye ko.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro birakomeje. Leta y'u Burundi iraburira amashyirahamwe mpuzamahanga atazakora yisunze amategeko yashyizweho ntahuze ibikorwa byayo n'umugambi w'iterambere ry'igihugu ko azahagarikwa ntakirenze gusabwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze amaze kubana n'abayahagarariye ku murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Eroje Birikaneza afite inkuru irambuye.
intumbero ya mbere yari yo kubonana kubera kuva umushikanganje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mushasha aja mu mabanga atari bwahure n'abaserukira canke abatwara amashira hamwe mpuza makungu ategamiye ama leta ariyo ONG mu Gifaransa igira kabiri nkuko bisigurwa n'umushikanganje Albert Shingiro kwari ukurabira hamwe amategeko agenga ayo mashira hamwe
twarabonye yuko hariho bamwe bamwe si benshi batubahiriza amategeko y'igihugu murabo rero twashye kwabwira yuko ishiramo ryose rizohirahira ntirikurikize amateko y'igihugu cyangwa ngo rikore gisunze uyu mugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi yuko mashyira hamwe tuzafatira ingingo ruhasha kandi dushobora kubabwira bagashobora gusezera bakava mu gihugu cacu atakinya mugabo ku rundi ruhande mashyira hamwe menshi muri bo ariho akora neza yisunze amateko y'igihugu akongera gakora kandi yisunze intumbero y'igihugu cacu byeke iterambere ayo rero tuzoyashigikira dushe gukorana neza kuko mu bisanzwe ayo mashyirahamwe icakora ni ugutera leta mu bikorwa bimwe bimwe kugira ngo abanyagihugu bashobore kwiteza imbere
umushinganje jeje umigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatangaje ho kuva ubu amashyirahamwe mpuzamakungu azohora arondera ivyankenerwa umushinganje bwiwe gusa aho gutakaza umwanya baja muri bwinshi
ayo mashyirahamwe yahora aja mushikiranganje bwinshi gusaba ivyangombwa bushanganyijwe nka butanu butandatu ugasanga baratakaza umwanya na leta yatakaza umwanya ubu rero dushaka gushiraho itegeko rishiraho iyo gishe inike ituma baza ngaha muri ministere bagaca bahereza byose byo barondera batuye baraje mu bushikiranganje bwinshi murumva rero ko tuzokunguka kuvyerekeye umwanya ndukunguka kandi n'ivyerekeye vy'akazi kuko yudataye umwanya n'akazi karagenda neza
hagati y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 no kwa 4 2019 amashyirahamwe atari make harimo Handicapé International, Avocats Sans Frontières, 11-11-11 na RCM Justice et Démocratie, yarahagaritse imirimo mu Burundi. Yasiguye ko adashobora kuja kubiri n'akaranga mutima n'akaranga ngenderwako kayo. Aya yanse gushira mu ngiro ibintu birimwo uguhakaza abakozi b'Abarundi hakurikijwe ibitigiri vy'Abahutu 60% n'Abatutsi 40%. Ibitigiri vyari vyumvikanywe ko n'Abarundi mu masezerano ya Arusha mu nzego za leta gusa no guserukirwa mu bijanye na politike n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Mu mwaka w'2018 hagifatwa ingingo yo gusaba aya mashyirahamwe kwerekana ubwoko bw'abakozi b'Abarundi. Hashen Kosson umushakashatsi yajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International yahaye ikiganiro rya Amerika ziyamiriza.
Nous étions très surpris et très inquiétés par la décision de suspendre les ONG internationales. Nous étions très inquiets par cette
mesure. Twaratunguwe twongera duterwa amakenga cyane n'ingingo yo guhagarika amashyirahamwe mpuzamakungu. Twarateye umutima uhagaze n'iyo ngingo ntasubirwamo kandi yagacinyizo yafatiwe ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe afasha abanyagihugu mu byo bakenera agahakaza abatari bake. Amashyirahamwe afashanya nayo nyene ahakaza abantu akanafasha. Bizogira ingaruka mbi nyinshi ntabwo ari nkenerwa.
Mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwo mwaka nyene Jean Claude Kalirwa ndenza ko yavugiranya kwigendera Pierre Nkurunziza yasiguye icyatumye ifatwa. Hari mu biganiro cavugiza inzego za leta.
Hari amashyirahamwe muri ayo ariyizi sinda yavuga atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi cyane cyane urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsina abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo surumva biteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu biteye kubiri n'amategeko menshi usanga akomoka ku mareta cyangwa ku bihugu biba byayarungitse mu mugambi abavize mbere n'imigambi bayatumye hari amashyirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaza ibigwanisho abonere akaryo ko gucaronka amasoko y'ibigwanisho hari ayandi akoreshwa mu gutera ingwara kugira ngo bamwe badandaze imiti baronka amasoko y'imiti
bwana shingiro yanagarutse kuyugarwa y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura
dufise isekeza umukuru w'igihugu yashizeho ry'amezi atatu ryo kukigwanya tukatwibaza yuko iryo sekeza turavye aherite y'ubu udusigaje ukwezi kumwe ku kwezi kumwe rero ni kwahera tuzosha twicare hamwe turabe ibyo tumaze gushikako hama muri ico gihe no tuzosha kuvuga yuko hageze cyangwa ataragira ko twugurura ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye kandi cyo mumenya nuko leta y'u Burundi ishira imbere amagara ya bene gihugu imbere y'ibintu bijejwe biraba ubutunzi nidushira ubutunzi imbere y'amagara kuko ubutunzi iyo bwononekaye leta irashobora gukorana inguvu igasubira ikabushira aho bwahora muga amagara asinzikaye n'agatabwa ntibayore
kuri uyu wa gatanu abaserukira n'abatwara amashyirahamwe mpuzamakungu bahejeje kubonana n'umushinganje shingiro ntacyo bashimye gushikiriza eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR itangaza ko bigiye gufasha impunzi z'Abarundi ziri Kaberagure gusubira mu gihugu cy'u Burundi. N'inyuma y'icyumweru kimwe izo mpunzi ziturutse inkambi z'agateganyo za Sanje na Kavimvira kubera imibereho mibi zari zibayemo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Kuva mu mwaka w'2017 impunzi z'abarundi zirenga 180 zahungiye mu gihugu cya Tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu kangurambaga leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicarabishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo gusa ugeze mu ngambi z'impunzi z'abarundi zi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo usangiye atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi arizo zisabisha leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hara usanga zikiki ingambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu Rusenda Murongwe ndetse no mu ngambi z'agateganyo ziri muri Uvira Ndabarushimana Serafine na Ndumukamaline kwabasanzwe akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi
nge nkaje n'ukuri n'umuryango wanje nditeguye kugirane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banje bamishiranye bafise imishati itukura kubera inzara kandi n'amatama yavyimbye abandi matama yagize amaguru ya imbye urumvije byose nivyerekana yuko ubuzima bubi ngatubayemwo aha mu ngambi icyo no saba umukuru w'igihugu nuko yoza kudutora akadutahana mu gihugu cyacu cyo iyo twaje tuva kuko ngaha mu ngambi badufata na kubera inzara yatwishye twabuze tuja guhiga ubuzima bw'abantu
naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu kiwacu je wikate simu yinjira ndi nayo ikate simu yarashiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera inzara nyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu kiwacu kubera ubuzima bubi kubera nashonje n'abana arabo kuntu mubiri wakorotse kubera inzara Usho nabana fise muhira matama yahisi busati bwahisi yekubera iki injara
Nsengi yumva Odase nawe ni impunzi yo mu kambi ya Rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari kwiriye gushira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane
twe ngaha mu nkambi tumaze uko n'ukwezugira gatanu tutaronka injya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushize ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima naho dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu tiko turaronka tufungura icyo rero kusaba twe kwasaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo duserukira akadutangira agatanga ugwete uza ngaha muri ikambi ya Rusenda iyo akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushaka guhunguka tukava muri ikambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntacu dufise tufungura ntacu ntaho dufise twikora nta na hamwe
nubwo ari impunzi zo muri ikambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa
sishobora gutaha kubera icyo nahunze yo nubukiriyo nta mahoro araboneka mu Burundi
wahunze iki cyane
Jewe kintu nahunze nahunze kumeswa Jewe numbumenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numbumenga ntiharagera kubera nyere mu Burundi nta mahoro araboneka yo neza
nk'abantu twahunze duhunga n'icyanjye nk'imbonera kure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano ngipolisi cyangwa isirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugiye ibibanza ugasanga nabashikira nganji kandi n'abategezi ubwo bwo hejuru urumva uko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi uko hari ibice bimwe bimwe bizino munsi umutekano cyamuri kurahungabana muzarumonge mu bice bya za kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye nabo nibwo twe twifuza guhunguka uretse n'ico nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano bafashe ibigwanisho ntibarataha ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha
umuyobozi userukira komisiyo yo gushinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi 25 zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe nuko mu Burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu Mutara kivuye epfo
mu Rwanda kandi muri ibi bihe hakomeje kugaragara ikibazo cy'ubwiyongere bw'abatagira akazi hari abanyamakuru bahisemo kureka itangazamakuru bayoboka umugabo w'ubuhinzi Radio Ijwi rya Amerika yasuye Dieudonné Niyodushima na mugenzi we Alexi Musabirema bakorera ubuhinzi mu karere ka Bugesera Eric bagira ubusa abafitiye inkuru irambuye
Icyo gihinda si icyuma gisya yewe si n'umuhindo w'indege ahubwo ni moteri yuhira ibihingwa by'abahinzi babigize umwuga bwana Dieudonné niyo dushima na mugenzi we bwana Alexis Musabirema aba basore bombi ni abahinzi ariko by'umwihariko n'abanyamakuru b'umwuga imashini yabira kurura amazi yavana mu kiyaga cya Rumira mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda akuhira imyaka aba banyamakuru bakimara kubona ko umushahara wo mwitangaza makuru dasubiza ibyifuzo byabo bahisemo kugana iy'ubuhinzi bashinga company Exodus Farm Limited n'umwanzuro washariraga bafashe bahitamo gusohoka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali bagana iy'ibyaro mu buhinzi ngo intangiriro iravuna bavuga ko baba banyamakuru bagenzi babona abavandimwe babo ngo babanje kubafata nk'abari mu buyobe uyu ni Dieudonné niyo dushima
uretse n'abagenzi banje no muryango n'inshuti n'abavandimwe kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atirukana adahagaritswe akigashoboye agifite n'imbaraga zo kugakora kandi kamuhembaga akaba kavuyemo nta kandi agiyemo ahubwo avuze ngo none ngiye gutangira hasi nishakije byari bigoye haraye mvuga ati urasaze birakuyobeye yigeze gute reka agenda azagaruka ni iminsi mike yabikamucanga tukabona yahindukiye ibyo byajemo bamwe bakananyicaza bakavuga ati tukugira inama tukongere dushyira ibitekerezo byawe ku gihe
ariko se kuki yahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru yemeza ko yakundaga cyane atanafashwe nabi nk'uko abandi bikunze kuvugwa
ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi narahembwaga kandi nahembwaga neza njye ngo ndakubwira no nkabwira nti ndi abantu bahindwa nahembwaga rwose neza ni naho nakwigishoro ndanarikunda nzanarigarukamo niba ngombwa ariko ubu ngubu mvuga ko ritamaga ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga niyo mpamvu navuze nti ariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa wa mushahara bantimbaga
Aba banyamakuru bahinga imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga birimo imiteja urusenda n'inyanya kugeza ubu ntibaratangira kubyiyoherereza ariko intumbero nuko bajye babyiyoherereza nta wundi muntu bagombye kunyuraho na cyane ko ngo aribwo barushaho kunguka
turacyafite amakontra n'abandi bantu babifata bakabitunganya bakabitegera indege bakabyohereza mu mahanga babijyana Burayi bakabijyana no muri Aziya ariko icyo twifuza nuko uyu mwaka cyangwa uzakurikira ntago wasiga tukiri kubihoha umuntu bitujyanira twatangiye gutekereza uko natwe twabyijyanira ubu rero turimo turaganira n'abakiriya batandukanye bari i Burayi kugira ngo nidutangira noneho tujye tubyihingira tunabyijyanire nibwo tubona ko twazabonamo n'inyungu irenze twabonaga mu bungubu
aba banyamakuru baretse gukora umwuga w'itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 ariko kugeza ubu bwana niyo dushima yabwiye ijwi rya Amerika ko abamubonaga ko yari mu buyobe batangiye kumugana bamugisha inama ngo bavungurire ku ibanga ry'imibereho
Nacyo kigenda kinanezeza cyane burya mu byo nkora nuko ba bantu mu 2019 itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde ongera utekereze neza ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe mu mitekerereze yawe ikinezeza nuko none ubu ngubu nsigaye nshobora kubona babiri batatu bane bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafa ngo natwe tube twahinga
Batangira ibikorwa by'ubuhinzi mu mwaka w'ibihumbi 2019 bwana niyo dushima na Musabirema bakodeshaga ubutaka bungana n'igice cya hegitari imwe none ubu bahinga ku mahegitari agera mu munani bitewe n'ibihe bashobora gukoresha abakozi bari muri 40 ariko ubusanzwe bakagira abakozi batanu bahoraho barimo n'umukozi wabyigiye ugomba gukurikirana umunsi ku wundi ibyo bihingwa uretse kuba ibikorwa by'aba bahinzi bigira cyangwa se bizanagira inyungu kuri banyiri ubwite babitangije nta kabuza ko bizanagira inyungu ku baturiye agace ka Bugesera babikora ramo bwana Ananias Rugenindinda ni umupapa w'abana babiri avuga ko amazi umwaka usaga akora imirimo yo kuhira imyaka muri company ya Exodus Farm Limited
mu mezi twabaga turi gupfa ubusa n'akazi kari kariho ubu ngubu rero akazi kabaye munange turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane cyane mu mpeshyi biramugora
mu Rwanda umunsi kuwundi bitangazamakuru ibyandika ibikoresha amajwi n'amashusho n'ibikorera kuri za murandasi biravuka ariko kuvuka ni kimwe guteza imbere ababikoreramo ni ikindi igikunze kuba imwe mu mpamvu zituma hari abareka itangazamakuru bakajya gukora ibindi ukuba kiri mu itangazamakuru ariko bataryishimiye bwana niyo dushima akabagira inama intumbero ya Leta y'u Rwanda ni uko urubyiruko rwaba urufunguzo mu iterambere ry'igihugu bihangira imirimo ariko bamwe bakunze kuzitirwa no kubura igishusho igishoro cyo gutangiza muri iyo gahunda imibare iheruka y'abatagira icyo gukora mu Rwanda igaragaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2022 iyongereye 9% ivuye kuri 13% ni ukuvuga ko bari kuri 22% urubyiruko rufite imyaka iri hagati ya 16 na 30 bari kuri 21% badafite akazi byumvikanisha ko ubutegetsi bugifite byinshi byo gukora aho bagira ubusajwe rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo yavugiye kuri Perezidansi y'igihugu Maison Blanche mu ijoro ry'ejo kwa kane Perezida Donald Trump yavuze ko itora ryo mu kwezi kwa 11 rizagaragaza niba tuzasigasira imibereho y'Abanyamerika cyangwa niba tuzareka abaheza nguni bakabisenya burundu Thomas Kamirindi yakurikiranye iryo jambo
Trump yabwiye imbaga y'abantu bari batumiwe barenga 1000 barimo bamwe bo mu nteko ishinga amategeko Congress bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani bari bateraniye mu busitani bwa Presidence Maison Blanche ati aya matora niyo yigitangaza mu mateka y'igihugu cyacu Abatumirwa bose bari bicaye begeranye abenshi nta dupfukamunwa bambaye birengagije amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda no gukumira icyorezo cya virusi ya corona Ibipimo bitandukanye byerekana ko kandida w'abademokrate Joe Biden bahanganye muri aya matora amuri imbere mu majwi yemwe no muri za leta zimwe na zimwe zisanzwe zifite amateka yo gutora abarepublikani gusa. Perezida Trump yamaze igihe kinini mu ijambo rye yikoma Joe Biden. Avuga ko ari virusi bita Trojan Horse yinjira kandi ikangiza za mudasobwa. Mu rufaya rw'amashyi y'abatumirwa Trump yavuze ko virusi Biden ishaka gusenya igihugu ati numuntu wamye asenya imirimo y'abanyamerika niba ahawe amahirwe yo gutegeka igihugu azasenya ubuhangange bwa Amerika Biden si umucunguzi wa roho y'Amerika Trump yaravuze ngo mu myaka 47 Joe Biden yakiriye impano z'amadolari atabarika z'abakozi biyumva mu ishyaka rye ry'abademokrate bita ishyaka ry'ubururu ati yamaraga kuyafata akabahobera akababwira ko yumva imibabaro bafite nyamara yagaruka i Washington agatora amategeko yemerera ibigo by'ubucuruzi n'inganda bitanga akazi byigira gukorera mu Bushinwa no mu bindi bihugu bya kure aha Trump arakomoza ku myaka 47 Joe Biden yamaze ari senateri na vice president wa Republika ijambo rya Perezida Trump ryamaze isaha n'iminota 10 yemeza ko yafatiye Ubushinwa ingamba zikarishye mu rwego rw'ubukungu abushinja ko ari bwo bwatumye virusi ya corona ikwirakwira isi yose nyamara rero mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe Trump yarafitanye umubano mwiza na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping bagiranye ibiganiro bihambaye mu rwego rw'ubuhahirane virusi ya corona imaze kwaduka Trump yashimagije cyane Xi Jinping ukuntu yayirwanyije bimaze guhinduka Trump atangiye kuvuga ko virusi ya corona ari virusi nshinwa yateje ibibazo ubuzima n'ubukungu by'abanyamerika yatangiye no kuvuga ko Joe Biden ari igikoresho cy'ubushinwa mu ijambo rye yavugiye mu busitani bwa Maison Blanche kwa kane nijoro ati imigambi yose ya Joe Biden icurirwa mu Bushinwa naho iyanjye yo icurirwa hano muri USA Leta Zunze Ubumwe za Amerika